Siyavumelana nabahlali into yokuba ayikho inkululeko eMzantsi Afrika. Okwesibini, inkululeko izawukwakhiwa zimpula zikaljazi. Inkululeko izawukwakhiwa ngabahlali. Inkululeko izawukwakhiwa ngabasebenzi. Inkululeko izawukwakhiwa lulutsha olungaphangeliyo. Loo nto siza kuyenza ngokokuba siza kuzabalaza. Phambili ngomzabalazo wabahlali, phambili bo. Sizawuzabalaza amaqabane, amaqabane alwe nathi iminyaka de kwafika u-1994 osithengisileyo. Amaqabane afana nooChris Hani, amaqabane alwele i-total liberation. Ukuthi abantu abamnyama babe nomhlaba, ukuthi abantu abamnyama ubunqwane beli lizwe ubuyele back ezandleni zawo. Siboniwe, sibonile bebulawa kweli lizwe. Siqala umzabalazo ome nani bahlali ukuthi siza kwakha siqinise abahlali. Xa nisemzabalazweni, inumsa mayibe semzabalazweni. Xa abahlali besemzabalazweni, i-Socialist Revolutionary Workers Party mayibe inxalenye yomzabalazo wabahlali. Ukanti xa sisesitelekeni njengabasebenzi, abahlali mabasijoyine beme nathi emzabalazweni. Ngoba aba basebenzi abalali ezifektri babuyela apha kuni njengabahlali. Siyayishaya i-download, siyayishaya bo. Maqabane lo mzabalazo siwuqalayo umzabalazo wenkululeko. Umhlaba zange uthathwe ngenqoko. Umhlaba wathathwa nge-barrel of a gun. And therefore, this is a declaration of war. We are not negotiating. We want our land back. Your struggles will never fail because from now onwards, we are together with schools the border. Umzabalazo wenkululeko wabantu bakuthi uyaqala maqabane. Amandla! Thank you very much. That's the solidarity from NUMSA and the Socialist Revolutionary Workers Party. Thank you very much.